Sanibonani makomrade. Imina lo uZuma lo kuthiwa uJacob abelungu bambiza kanjalo kodwa kugedle ihlekisa umhlanganyelwa njengoba sishilo sizokwakha imboni ezizoqeda ukuthi kube khona abantu abangawuthola umsebenzi sizokwakha imboni ezosetshenzwa yibo bonke abantu abahochwepheshe ezintweni ezithile nabengebona ochwepheshe bakwazi ukusebenza bakwazi ukuthi bahole bakwazi ukondla imizi yabo ngokunjalo sizoshintsha umthetho sisekelo lo wabelungu lo omile ekutheni ubizwe ngokuthi phecelezi iRoman Dutch law ngoba thina sona amaRoma asona futhi amaDutch singama Afrika umthetho wase Afrika kufanele uthi sakho umthetho uzobizwa ngokuthi iAfrican law uma sithi phecelezi ukuze kube khona imthetho sizoyazi nemthetho ezosilingana sisonke nemthetho ezokwenza ukuthi zonke izinto okufanele ukuthi zenziwe umuntu omnyama zenziwe umuntu omnyama abangabafiki banamathele noma bancike emthethweni wethu thina esiwumtsinsi wokuzimilela akulona icala lelo iqiniso nje emangisini ababuswa for an example abantu abaphuma eAfrika bazobabusa noma ikuliphi izongeke kulona phesheya ulapha kuphela kuthina ngoba besibukela phansi ngokunjalo ayikho ingane ngeze kuba khona esikoleni uhulumeni kuzofuneka ukuthi awuthwale umthwalo ukuthi isizwe lesasiphetheyo kube isizwe sizokwenza ukuthi yonke ingane ezalwela noma intandane noma sekuhluphekeni ingancintshwa imfundo ngoba abazali bengekho noma kulapho abazalwa khona kukhona indlala uhulumeni kufanele ukuthi wonke umuntu wala eSouth Africa amenze abe impumelelo afunde imfundo enhle nayithandayo neyokwenza ukuthi sizwe lesi sikwazi ukuthi sithuthuke ngokushesha ngokunjalo ogogo laba bahola imadlana encane manje sebefike esigabeni sokugcina empilweni zabo sizoyikhuphula leyo mali sifuna ukuyikhuphula embonweni wethu esisawuxoxa esithemba ukuthi nani niyovuma kofanele kugogo ngamunye athole imali mhlawumbe linganiselwa la ko-5,000 ugogo emunye ukuze akwazi ukuthi aphile ngendlela efanele akwazi ukuphilisa nesizukulu nakho konke sizofuna futhi ukuthi izwe lethu libuswe amakhosi abanikazi balo okuyilona okuyibona lathathwa kubona ingakho nje siye sakhuluma kakhulu kulesikhathi ukuthi amakhosi abalulekile ukuthi athathwe ahlonishwe anikezwe ithuba la ukuba abe nezwi ekubusweni kwezwe sifuna ukuqeda inhlupheko nina besilo nina bamakhosi akithi wonke ngokuphelele kwawo sifuna futhi ezamabhizinisi nazo uzothi lapho kwakhe khona iningi labantu lapho kuthiwa kusemakhaya khona noma kanjani sizofaka amafemu khona indawo zokusebenzela wonke umuntu olapho asebenze eduze engazange wagibela itimela namabhasi namatekisi ukuyofuna umsebenzi ngoba sifisa ukuthi izwe lakithi liphile ngokunethezela nangokwazi ukuthi yithi yithi esiphethizwe lakithi esizokwenza esikufunayo okugcina ke ngifuna ukusho ngoba ngenza inkulumo lapha njengoba bekhuluma abafowethu belapho okubaluleke kakhulu ukubuya kwezwe lethu libuye liphathwe yithi uma selilento eliyiyo kube amakhosi nathi esiyoxoxa ngokuthi silimisa kanjani ukuze lilethe umnotho lilethe nenhlala kahle emzweni lakithi na ngokunjalo kufanele basazi ukuthi konke lokho esikwenzayo sikwenzela ukushintsha isimo sempilo yomuntu omnyama. Asikwazi ukuhlupheka ezweni lethu. Isikhathi sifikile manje ukuthi kusukume wonke umuntu. Okunye ebengizokusho ukuthi sincenge noma sincenxe ama political parties amaningi abantu abamnyama ukuthi awahlangane sibe banye sakhizwe lethu. Uma kukhona sihlukana ngakho ngekhadi ezahlukene sihlukane kodwa hayi ngokwezwe nokushintsha impilo zethu sonke noma ngabe sivote ngendlela ezahlukene okwamanje kodwa kubaluleke ukuthi ngemva kokhetho kulaba sebeke bakhuluma bahlangane baxoxe ababengakaboni ukuthi sishukuthini nabasingakafiki kubo bazi ukuthi kufanele ukuthi babuye nabo sisebenze ndawonye sakhe izwe lakithi ngendlela esifisa ukulakha ngayo. Kuningi esizokwakha. Sinemali yonke lapha eSouth Africa. Ingakho nje ke sithi umnotho wethu ngaphansi komhlaba ufanele ukuthi ubuyele ezandleni zesizwe. Isizwe esinabantu abaziyo ukuthi basebenzele isizwe, abasebenzeli amaphakethe abo. Ngoba umcebo wethu wanele ukusenelisa sisonke. Yilokho bengithi ke ngiyokusho sengithe angiyaleze ngoba ngibange ngisakwazi ukufika sazi ukuthi kulolu khethe siya kulo sinento ezimbili. Uma sihluleka ukuthi sibe ne 2/3 majority kusho ukuthi sisazohlupheka iminyaka ngeminyaka. Kodwa uma simenzile u 2/3 majority noma kanjani ngesikhathi esifishane sizobe sidla ngoludala sibusa ezweni lethu sizizwa ukuthi singabantu singathathwa njengabantu abangelutho kwazi ukuthi yithi abanikazi bezwe lungakafiki ukhetho ngizovakashela amakhosi amakhulu laba esithi ibona abaphethe amanye amakhosi lapho khona siyobe sesiyosho kokugcina ukuthi ayihlome ayihlomeli impi kodwa ihlomela ukhetho. Isikhali sethu samanje ukhetho sokusikhipha enhluphekweni.
It is well. It has always been well. You have a purpose. Remember, you are the descendant of the people of the sun. Do not doubt yourself. Do not allow fear to enter your heart. Remember who you are. Remember where you come from. Remember that I'll always be here and I'll always be with you. Go well, my son. Your destiny awaits. Godspeed, O son.